Naingozi, unoda rongeni. Our generation, time you tiri kurarama izvozvi. Domasi riri kujoborwa chichangoti tsvukei. Nemagweregwere. Why ingozi, why? Kubva Zambezi kusvika Limpopo. Kutraya kungwavha ngwavha. Domasi rakapera kujoborwa kare kare. Hakuna kana chiro. Ah, kuzodange 5. Oza isu sada riri kurarama patiri bwasha.
Tandakaona, taita uzvionereweka.